Nankulumu shawa kwaZulu-Natal umnumzane Tamentule umemezela iCabinet yakhe entsha ngolwesibili ekuseni. UNtulo obeyimeya kamasipala iKing Mcotshayo umemezela iCabinet ngemva kokufungiswa ijaji uThoba Paulo Dlwathi ezinkundleni zomdlalo uGutban eMgungundlovu. KwiCabinet yakhe nabavele-ke kwamanye amaqembu njengoba-ke isifundazwe sibuswa uhulumeni wokubambisana ngemva kokuthi kungabanga khona iqembu elinqobe uqekelele. Amaqembu IFP, DA neNFP asayina izivumelwano sokusebenzisana. UNtulo babeka nje ongqongqoshe umnyango wezokuthuthukisa komnotho umfundisi Musa Zondi, kwasekuthi-ke umnyango wezokubusa ngokubambisana kanye nezindaba zomdabu umfundisi uThulasizwe Buthelezi, umnyango wezemisebenzi yomphakathi umnumzane Martin Meyer, umnyango onamake wezezimali umnumzane Francois Rogers, umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uNkosazana Mbali Shinga, kwasekuthi umnyango wezokuthutha umnumzane Siboniso Duma, umnyango wezemfundo umnumzane Sipho Hlomuka, umnyango wezolimo uNkosazana Thembeni Madlopa Mthethwa, umnyango wezempilo uNkosazana Nomagugu Smelane, umnyango wezemidlalo nobuciko namasiko umnumzane Ntomuhle Khawula. Sime kanje-ke izinto oyingane zakwethu, mina ngizofisa ukuthi ngizovo lwakho nombono wakuthi wena cabangani-ke ngalolu daba, sihlangana lapha kwi-comment section.